arahari rero w'umuhungu cyangwa umukobwa
oya w'umuhungu
w'umuhungu okay nimba wumva umeyo hamwe bushoboka ku muhungu kuko kibutoshoboka ku mukobwa
ku mukobwa
uri muri babandi bavuga ngo wapi n'abasanga nagiye mu bindi
not essentials umuntu arinza bimu meyo hamwe ari umukobwa nuko biba bifisiye biriko biraja
okeshe kim
gutehoz
sico kimwe
ndamutse ndatugire urashye mu besto uwo uri mu besto umuntu w'umuhungu
w'umuhungu ego kandi apana umwe
hozi mugagasanga arafise aho meyo hami maybe azi ibintu byo muhungu byinshi gusumba wowe umugore wacha mu copine wewe
no
ni pour
no je no je ngunde n'umukobwa oya ni wowe yobara mugenzi wanje
ni wowe yobara mu besto
eh nabandi
okay utipe wawe wakomera kwagira mu besto umukobwa
asinga mufise none ucubanga ubatumana kuri ngo nkora ngo bakunda basokana nawe oya normalement umukundana n'umuntu yarafise ubundi buzima sibyo
inyake des imprudents voilà ya umvare uvuze ngo ngo
una utwo njama kugitanda kimwe ngo gorinda buca
aya frem antuka je sino bikinish
niko kwigereza
ko yasina bikinish
tugaruke hahandi ku makubu hari abantu benshi ugasanga hose turabagenzi siko jewe umutipe twari kumwe kubera ko aguma kubona mu programme ndamushavuja za kubwira wewe ngo kende uhanure great arayibona kwacutsenga je musi vyaheze muracabandanye muvugana kwasanga mwe mwakunda mwagize mariage
ni bikukunda cyane ku bakobwa ni biki udakunda ku bakobwa
Le camion que vient à Kunda, c'est du caprice et twinge.
Ou la généralité, j'en ai au bout de la même.
Vous
aussi. J'en dis que je josh.
Il y a un mungu, il y a un mungu, il y a un détail.
Ou un mungu, un bayhotel, il peut gagner chaud. Non, monsieur, à peu près, on l'a vu. Il y a un monde où il y a un soho. Un cahou à mon ville. Ah, ma coupe, la coupe, la coupe, la vie.
Ah, j'ai un genou, il y a un bêche.
Ah, la coupe, je coupe.
Ni un lundi, ben, tu combines. Girlfriend, on est de retour. Tu l'as regardé tout ça. Dans ce coup, ça faisait longtemps, hein? Une grizzly.
Yeah, deux semaines.
Eh, nous on devait pas du combo. Pas du combo. On voit des histoires de filles, mais ça se remet sur le coup. On me sort.
Quand c'est boyfriend.
Quand c'est n'importe quel nom boyfriend. Bah, va voir comment on peut dater.
What?
None kuje mu byo bakobwa ari umusore gashaho.
Yeah, nikiganira danke kuganira. Kuganira nyine. Mugabo ibyo bindi no.
Aje kuganira na bakopine. Girlfriend.
Agira twihagane mu kayi. Turi bakopine wa?
Bisigura ami.
Ba, turazinanye. Turazinanye. Yeah.
Okay. Okay. Ushaka kumupresenta?
Yitwa Type Ntwari. Ibisigaye urashaka kubyivugira
twa type ntwari René Pacifique bon voilà dumurundi tumuhungu ama voilà c'est un peu ça
ngo numuhungu ntabwo ari umugabo
niwaza ko ari byose
okay ubuherutse twa twavuze about kubagenzi bacu ariko no musi twabazaniye umuhungu kugira nawe atubwire ubuzima bwiwe mugabo pabwiwe comtel atubwire yaba kumukunzi wiwe canke kumugenzi wiwe umukobwa byose
bon en fait entre temps abana chacun bratse ngukwe twabibatse ko girlfriend ari abakobwa gusa mugabo ubuzima bwacu mvuge nti buzwa ko gabonyene n'abahungu baratubura bwatsi babakobwa bwo kibameze kubunye kuri kibimeze uko n'abantu twatumiye umuhungu nawe nyene atubwire avi yiwe kwa kubwa ndatse tipe nawe ntuvuze n'umukobwa umugenzi ufise
bon nukuri haraho tuzinanye ego mugabo ba pano mugenzi cyane nyene cyane mugabo ndabafise benshi tuzinaye voilà
okay
nta mu besto ofise w'umukobwa
ya sinda natahura sense yavyo
kubera
umu besto gute cini baza ku mu besto abari wa wundi ba ofi
okay urafise mu besto w'umuhungu
mfise abahungu b'abagenzi
nta mumeyo ufise uvuga ati iyo mbabaye iyo ndyohewe iki muntu azi utuntu twawe kwa Na office?
Yeah. Bon, harabo bon umwe wese twa dusukuntu tuzinanye nibyo tuzinanye mwo urumva. Nkuri kubi class ngo urumva ngo uyu ni mu besto wanje ngo
yes. Mugabo mu besto ni wa mugenzi sanga ego twa basanga basagenzi benshi mu zinanye bashaka gufasha muri hagati acha kuma ka lift mu gihe bigo. Uyu mu besto arashaka kuma ni. Ah duha yituvenga. Urumva me haba hari huwa mugenzi wondi wondi usanga azi ubukosa bwa wakoze urumva nimba ubona deko yumbira ati rashaje nahaye utobimbira jewe. Urumva usanga ari wa mugenzi wa kumenya ubabaye uryohewe. Ntucubwira abantu bose nawe ndi kwa muzina.
Ya ibyo byo byo. Ya umuntu nkuye ntashobora kubura.
Kubara umufi. Okay arahari rero. Umuhungu cyangwa umukobwa.
Oya umuhungu.
Umuhungu. Okay. Nimba wumva umeyo hame bushoboka ku muhungu, kuko kibutoshoboka ku mukobwa.
Ku mukobwa.
Uri muri babandi bavuga ngo wapi? Unabasanga nagiye mu bindi.
Not essential. Umuntu arinza bi mu meyo hame ari umukobwa nuko biba bifisiye biriko biraja.
Genre.
Voilà chamba namukunze canke yankunze canke twese tuba twakundanye hama. Hama nyene distance yadutandukanye kagendera abantu we.
Okay. Okay.
Gute hose
si cyakimwe ndamutse
kutaje natugire urashye mu besto uwo uri mu besto umuntu w'umuhungu
w'umuhungu yego kandi apa numwe
hose okay hama bigenda gute
umugenzi tipe ntabwo aravuga ngo banamukunze cyangwa banamukunze kuko abari kaje kumukunze oh umukunzi murashaka kuva Chagushika mukavana oh umugenzi we ntumuca kuvana ko nyene ngo muravanye ari umuya ha musanga ari imyaka 5 10 usanga muri kumwe mugihe ari umukobwa nanye sa peut durer iyo myaka yose ari umugenzi ari umpesoa
bon je umuntu ameze gucyo sinyibaza ko ndamufise vraiment nkuri mugabo arabo tuzinanye araba bagenzi mugabo mvuge ngo umukobwa kanaka ngo ni mu best wanje oya nkuri
no mugenzi urafise abagenzi bahuga mu zanye muranyige kinini mu zinaye
ya barahari barahari vraiment barahari Yeah.
Okay. Urazi kintu kimwe aho cangaruka, cangaruka ku kibazo, hari gihe umuntu ahora avuga ati nta mu best office kubera ko fise Okay, dawe ka karorero. Tuko tuvuga girlfriend. Wewe dufatura fise umukopine. Hama wahora ufise mu best. Je ndafise bagenzi bahora bambwira ati jengi ya couple, mu best ne dusura kuvugana. Kubera umukopine wanje arabyanka, mashe masha nk'umugore wanje aravyanka kuguma mvugana n'abakobwa. Mugagasanga arafise aho meyo hami. Maybe azi ibintu byo muhungu byinshi gusumba wowe umugore we cha mukopine wewe
no
ni pour
no je no je ngunde ni mukobwa oya ni wowe yobara mugenzi wanje
ni wowe wari mu best wanje
eh nabandi
okay
nabandi kuberiki
ya hari abantu bameze gutyo
yeah voilà
okay hozi nawe
je
wewe umva vuze ko bitari wewe bidakunda wewe
je birakunda
ku type wawe wakomera ko agira mu besto w'umukobwa
asinga mufise none ucu bankinga ubatumana kuri ngo nkora ngo bakunda basokana nawe cyera oya normalement umukundana n'umuntu yarafise ubundi buzima sibyo nkaje usana kuri usana tukakora usana bafashije mbere kunda mumenye uwo muhungu tukabajya mu bihe byiza mu bihe bibi ntacambira ngo ngurumva ko ari abahungu ngumuca muvana nkora ngo ngura fufu hakuye usana naba barafashije mu gihe utaruhari ndabatera iko ngo naronse undi muntu ya
oya ubugenzi ni buhera turi ku kintu cha best friend
ahubwo arabamenya best friend wanje naba barabahungu ahubwo bacha babajama
muga kenshi cyane na ma pourcentage make uzosanga umucancana kandi abakobwa niko tumeze twebwe twegumva twebwe tugumana abagenzi twa dufise ariko umuhungu tumwankire kugira umugenzi w'umukobwa kenshi abakobwa nibo babitanga ko baje luzu ngo none ngo wamuvugana ku telefone kuko mu best friend mu best friend bisigura muravugana cyane gashoboka ubwo muvugana n'urya muntu je tutavugana oya nako ndamwibwirira ingorane nako ndamufasha eh umufasha kubera iki
kandi usanga aho rubigira Greta aho rumugira
oya 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 kuko na je
wewe ndamwaze rasko semeshe ukweli wowe njoka murasama ngaho kwe tubwiza ukuri habagenze Greta yakubujije
no ugenda kumubuza reka tureke just shaka kuvuga ibyo wanje kuko ni byinshi ugenda kubuza umuntu ubonye ko harimo ikindi kintu nkuko type yabivuze yabaye ati hari gihe ubugenzi bwo muhungu n'umukobwa hari abavuga ko bushoboka n'abahora bavuga ko budashoboka abyumva kubera ko peut-être umuntu abazi faiblesse yiye akavuga ati jinga kugira umugenzi cyane ujye mukobwa nzosanga nana mudrade cyane nzosanga
ngo entre temps hari gihe ubu n'umukobwa n'ahari umugbese wiye ubona wowe ukora ukuri umukobwa umugenzi wiye ukabona imigambi yiye ugatunda ashaka kuba byitangana umubese n'umugenzi mugabo hari ikindi kintu ari karasatira aja kuronderayo maybe ntiba ko barafiringa ibintu ngo umukobwa ari karafiringa ikindi kintu
abo nibo mubuza abo nibo mubuza je mudi
je nibaza yuko en fait j'ai fitting ngo niyo tam umubese kuko je numvume ngo yongora kujera nukuri eh bivana mu
nimena buzana no sa du faiblesse
oya surtout ya sino ndakundi bintu nzi ku definisa you know nzi ku definisa donc nzi ko nakanaka ni naka duriye kuri ibi hama bimetswe
nuko
yanje numukobwa nukuri sinzi vraiment kuba tuzinaye kwashobora kumfasha service kwashobora kumuhamagara tukateri nkuru kuba nashaka kumamugara tugateri nkuru ça c'est bien mugabo kumva ko ari wa muntu nyine mbabaye ngiri kicamo gatiba na bya bintu umva wa wundi nyine umbe no
cyane cyane kugize ba best muri secondaire naho ni inferieur
babahungu
ya narabagize ba best babahungu ariko plus ukura plus umva yuko mengo aya uyu mpungu vuba tukaba bagenzi cyane cyenge nta nabagenzi babahungu fise tutiganye tutabanye Urum nka type ego numujama tunda afisa kanimeho ki ariko si umuntu uzonwa tuvuga ngo mate midi soir turaho turabagenzi turaho kwe kino kugira umu best wanje uri umuhungu deja muba mufise umwanya munini ngo kuguma mubonana
kandi turabaza sinibaza ko umugenzi wa umu besto ari wa mugenzi mubonana tuleta ko je bagenzi aje afise wahungu ahungu by different abakobwa umuhungu murashaka kuba umugenzi ugasanga nasha mubonana nka kabiri mu mwaka ariko ni wa undi mubonanye mukabonana na telefone ugasanga muvugana gahika bamugabo ni wa undi muhuye e baramuravugana ubuzima umubare umaze imitsi mu bikimeze gute ama projet ugasanga kuri yamubwira wa mwunguruke kurusha bako rugirukira abandi bantu sokora kuba umuntu ari mu best wa namutavugana imitsi yose
ugasanga kimwe aza kuri ivyo umuntu wese umugenzi mwiza urabimubwira
umenya ko ari umugenzi wawe cyane kuko kumwa muwamuzanye ibintu byinshi cyangwa nkunda afite abagenzi twiganye secondaire kuva kera n'ubu tukira abagenzi kandi wahungu umva ko twarakuze bamwe baje mu buzima kurondera ubuzima nanjye kurondera tubonana gakeka bamuga tubonanye
ngira amaze ikibazo kiri ridicule ari abagenzi bigeze kumbwira ngo jewe ngo ujya ngo ujya vraiment ngo naho ngo twobana mu nzu ngo ujya vraiment ngo niho mu sister
Jafuko muhungu.
Ah. Cyo bimeze ko.
Aya vraiment. Uradi jewe hariyo principe ya.
Gafe blesse ko gufata.
Hariyo principe ni hayi. Nuko nta muhungu canke nta munyu ari fora ba inyake des imprudents.
Thank you.
Voilà. Ya umvare uvuze ngo
oya. Uno wotse kujya mu gitanda kimwe ngo gorinda buca.
Aya vraiment. Antuka Jessino bikinish.
Niho kwigereza.
Jessino bikinish.
Ayo ma category aratandukanye hari wunda kugira ati jewe greta ndamubona nk'umu sister vraiment ndamubona nk'umu sister twobana twobaba coloc two
birabaho kabona umuntu kabona yuko umve nta nici umviro ntake mugabo navuze ntuca ubyigereza ko ya kuko buracavuga cyane yandi
ni bimwe tako turavuga n'umugenzi akobereye umugenzi kuko tugaruke hahandi ku makubu hari abantu benshi ugasanga hose turabagenzi siko jewe umutipe twari kumwe kubera ko aguma kubona mu maprogramme ndamushavuje aza kubwira wewe ngo kende uhanure great arayibon kwa tutanga je musi vyaheze muracabandanje muvugana kwa sanga mwe mwakunda mwagize mariage
ntirimo
ntiwigereza ko hari ibintu bibaye tuma tusanga pa ngo yagize mariage n'umu best
biba
ah bya yo
just ndabye
ubyabaye the film ndabye
ewe ujya muntu yagize mariage n'umu best wanje mwahuye gute babonanye gute ngo babona ngo yaramubona turi kumwe
ya ibyo bya mavya bya wana shaka
abantu barahetse bakoresha girlfriend barahara batse bakoresha girlfriend ya zoba hamaga tukoresha girlfriend
birabaho
kundi nunda avuga ati nkubu ikigana duherutse uravuze yuko ngo mukiraba abana ngo mabwa ko mwosangira umuhungu uravyuma byari mind ze mukiraba abana ariko menya yuko nkujya nela tufate ko umukuze umutipe wa waramuzi siko azoguma yidogera nela aja kumwidogera wewe ni watribisha gato izosanga basokanye atavyuzi
nela ntiyomwemera
ubesto nawo nyene buhagaze usanga bya heze kandi mwaramura bagenzi
ubahungu mu bahungu kuno imeje fate nk'ubu jensu mugenzi w'umuhungu hama kasum koga bakundana bon jewe ukomeze umukoga bon harona bagenzi bimeze gucyo nyene umukoga naho tumenyana simfa nunze na telefone yiwe niki nushaka kumubwira cyangwa nshaka kumucogodade dakicisha kuri wa muhungu donc ça s'appelle donc la confiance kuko ya kuko turabantu
hano nashaka bitango yango ubuti yemera no
no
nimba uwo nkahozi nimba wo waramenye khas ko kubera jewe kubera kimusiga yambwira no to discuss ukeneye ikintu kuri we bimbwira ariko akora mwamenyanye mu yizindi we ntazi Vazi muravugana bisanzwe ariko hari abantu zomba yipenmese akandikira umukopi wawe akanje akandikira umugore umugabo wawe
kandi mwamenyanye amakuru
no mpame amakuru service okay kandi agwa karoro cyane cyane tuvuge ko nkatwege basitwobatse siko kaza wumva nk'umugenzi wanje ukaza wumva ya twaravuze mu girlfriend kuvuga ubuzima madrama kaza wumva nk'umuntu Jebuje nafisa bagenzi bamenyanye kubera bamenyana n'umugabo ntavyonze. Aho kazama nk'umuntu yoba atarazi narazi kwabaho ako yagiye kumumenya kubera jewe. Kazama nk'umuntu umwe ngihoye unashaka nkize ngo ajye amashezi ya bayita gute? Ajye ama plastique. Ona jye bakotesha donc shaka kuyikotesha umugenzi wa office. Kubera iki uyamusabye? Alors que jewe turabagenzi nagira ari kubanzuka bimbira jewe. D'abord umugore ni waravye mu nda. Uransaba hama nkagenda kubwira umugabo ati bari umuntu adutiye nene bwahaza ngo ya naciye kuri rasco direct
Jean ni kwera kuwumva nyene kuri rasco ari umutware w'inzu ndamuciye kubica byoroha
so nagira cyane mbira bajya abantu bama bavuga ngo ya ngo uburi insecure no umugani wa type il faut être prudent mu bintu byose si uvuga ngo ntuba wiyemera
ndi yemera bagenzi ba urufira bagenzi ba
ntabahari
barahari
bavugana rasco abagenzi ba
bakobwa
abagenzi banje
eh ba Jean bavugana na
Boss, nawe muravuga.
Yena yarashije. Niragusiruka dufuhira.
Yo, hozi nakubwiye ikintu kimwe.
Ndakubloka
ubunyenye. Nakubwiye ikintu kimwe. Ntushobora gufuhira ikintu utari kurabona ingene kimeze. Ntushobora gufuha ngo kubera ngo muvugane. No, uja gufuha cyangwa uja kubabara wamaze kubona ko yandi matendance. Sino muvugana mukorana. Mana ahubwo ninje ndagupusa nkakubwira ati none nakakataza kuturamutsa nene ndakenzise kucana dusangire mugabo ubwiye kubona yuko hari akantu ucutegeza gufu
yani ibyo
nari fushu ucugira gute
beki gano cagiye kwijewe cagiye kuri type okay
natubwire uyu yaramaze
oya nawe ndagukubwira ndakubaza wifusha usanga ucumene ibirahuri wafusha ucugira gute
uramwicarika ukamubwira jewe sinkunda imigenderanire ufite niye nujya
byabaye too much
wowe ubona ko c'est vrai ndashobora kuba nihenze wowe ubona ko c'est vrai urazihagarika ariko ubona ko c'est pas vrai urambwira usiguri kugira singume ndanamubona nawe ujya muntu nibaza ko bose ariko byari sosa kugenda au lieu yo guca ubushavu utazi gutuma ushavu
wowe nawe ufushe ugira gute
jen fushe Ok, oya, oya, ni wazako, hawa ni nzawa ni kikinu, kichonfu hii shanzo. Kikani ni kikulu, hamukumva yuko, yikufuwa kwa ukuli fonde change kwa li just, you know.
Ya, edutu zidani ya
mnyeni. Kwa na madutu change ama humeo change iki. Kuko jeni wazako ukundanu mkoga, lekasi nivuke, jeni ukundanu mkoga. Yowisi kwa kuguheru wa monsi, ukuli kumere keji, nemera uko avuza.
Pao kwa wanu wako kukie.
Hama, anjoni la sanga ya rambesh, wenye na zwazi yuko, edabize, konfiyonse anje mga wako na imu giri. Bondi kono mvivi ino, sinzi.
Okay, nawe hosi.
Jema mfu hampua gangai.
Alimuna wandi wegobe za mwi isha mungu. Aguma bibika, ali nzavuga, pwa!
Jengi na chandira.
Wala sana wana kunda kuri mkoka.
Ucurira
Je kurangira mfuhaga kirumva ndi ndafuwa byabaye byinshi cyane gose byabaye too much sangira nari
Okay hari kindi kibazo kenshi ku bahungu siko ugasanga uri kurabuza umukopine wawe ngo ku bavuga gutuko Reka ngwe ntanga karakuri je nahoze umva dufate murakunda nahoze hamaje turabagenze cyane ukacuba jalu kubera ko peut-être ampumwanya munini gusumba waguha cyangwa narawuguha ariko kubera ko jewe en préfère cyane ugashavura est-ce que c'est normal kubera uri mu besto we
donc aguma aho umwanya wewe kuruta jewe
oya nibatse ko imyanya ingana cyangwa naho ugashaka ngo ya ujye mugenzi wa muramana ujye mugenzi wa rerera kasha abahungu barabigira
ego hari ha babigira avec raison ngaho nababigira novuga kubera sinzi ko ari ubwana canke kuko nibaza ko umukobwa tant que taramuzana mu nzu n'igihuba waramuzanye mu nzu ari undi buzima bafise bwo kuwamwe bw'abagenzi bwa programme bw'ama projet bwo kuhama ushaka ko mwamana urumva ushaka ko aba umugadiko wa urumva navyo nyene biri boje kuganje ntavyo sinzi ko
hari abantu bari colon
oya sinzi ko no bigira vraiment kuganje numvume ngo ni byiza kumubona na mwakumburanye we
akumubura nifukuvuze
gukumburana wewe ni egare abantu bavuga isahimwe
bakumburana umwanya wose
oya ndiko mvuga ko bitoguma biri too much ko mugumana umwanya wose umunsi wose personne ma sinzi ko no bishobora sino gukumburana umuntu ukundana baze ko mugumana mukumburana ico gituma WhatsApp yaje
eh none mvuga ko WhatsApp
nkubwiye ucufuma umubwira umutelefona yama akabandanya ibintu arimo na ukabandanya
donc wewe uremera ubugenzi bw'abakoga ko bubaho
umukobwa ku mukobwa urabaho nabaho
cyane gose barenga bane barenga batatu kubera abantu benshi urakunda kuvuga ngo yashanga abakobwa bafite urusaku ngo ajya ngo nta bugenzi ngo hari utugwi tugwi ubugenzi bw'abakobwa urabwemera
kubera nari umukobwa ni reka chamba optimiste nca nibaza burabaho c'est vrai ko ivyo ngira bibaho by'ubugwi bugwi n'ibiki mugabo nibaza ko friendship
ya ivyo
ngira birabaho
Acha gusa muri abagenzi muri nka groupe y'abantu nka 6 7 8 kandi mwitwa ngo muri abagenzi mwiyamwe mwayitoreye ari nzira mwiyita nuko asanga muri abo 7 harimo babiri babirakundana cyane tabaza twa twakundana cyane
bya ba besto nakubwira umu good friend n'umu best friend biratandukanye urashobora kumbera umugenzi mwiza ariko utari umu besto mwe wanje ugasanga ibyo wowe wuzi si byo nakazi kubera ko you are not my best friend
washaka nibaza yuko umuntu yarakuye no kuba afise ico no kwita balance canke icapimira ku mugenzi nyakuri dutandaza ntabiranshikira ngasoma bible hari hantu habanditse
ngo biramushikira
biranshikira hari hantu habanditse ngo un ami aime tout le temps et dans les temps de malheur il devient ton frère bien ta sœur nuko uvuga yuko turashobora kuba tukana neza tukwamana mu programme ni kimugabo iyo ha des moments où ivyo bihe bizokwereka the real ones eh abo bandi sikura ngo cuba heba mugabo ubuzikiye ki eh fora
okay none iki kiganiro ni cha girlfriend siko twaravuze ko ari ubuzima bw'abakobwa etu wewe nk'abakobwa nk'aba tuvuga abadamu kuko demoze nikibaho twese turaba damu demoze
nikibaho
niki baragifuse mademoiselle nta kigihari mu dictionnaire
okay
apparemment nibyo mazi misi no ngo baragikuyemo
atakuduha
nuko iyo ujya kuri dictionnaire okay ni giki nk'ubu buhanura abajya bakoga usanga kuko ni kenshi cyane usanga mwari abagenzi kandi vya vrai kuko bavuga ngo abagifana abagisangiye ni gake umuntu utari umugenzi wa mufikini hagujya umuntu mufikini niwe bari umugenzi wa vrai
wa mufisi cyo mufana
ya bajya abantu rebe cabihera completely bikahera ubwo bugenzi wa bwari real canke wa bwari bwo kubesha
ya bon hariho amitié pour une raison hariho na amitié pour une saison hari umuntu usanga kubera mwiganye mwari proche cyane ko mwatizanya makaye bigashika niyo mbwiza umunsi mukuru wanyura mutumira kubera muri amana hamari gihe biheze akajari ya chanka jari ya mutaba
mukigana donc yari saison
yari saison kandi sans rancune n'ubukwe kubifata ko mwacitse abantu
iyo ni distance mugabe batandukanyije ntabwo ari kintu mupfoye
oya
na distance sho gutandukanya abantu
jo bisanzwe ego
ya
mwari real
ya oya hashukuga ko mu mutima umwibutsa urumva yuko n'umuntu wawe n'umuntu n'igihe eh ni mukiri you know ni mukivugana du jour au jour iki mugabo n'umuntu wawe nyine namwe uhura mwese mwarashaje mwaherukana mukiri bato mvugana neza fréquence ni indi nyene mugabo byarashitse nyene aragendi inzira mugaro n'uwundi naja ku birometero ibihumbi n'ibihumbi muguma intacho ya
hama ofite ma question ikigaruka murinze mufa ikintu bigahera completely umuntu kandakibaze hoze ngira bira hari uregeze kuba ufise mu meyo khamika vuga umukoga kwa bakoga niwe dupfuye ikintu vraiment
biya bihenze ngende ugiye
kandi kabona ati je uyu muntu vraiment sindabitahura ko vyo bavyaraheze eske ubwo bugenzi bwari bwa vrai canke ubunye ni hugenda ko romaka ko butari bwa vrai kuko ni batse kugenza ari bwa vrai naho mwopfa ikintu murakire sinzi muragikura mu nzi
donje sinzi kuno bivuga gusa maybe muri cyo gihe bwa 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 vrai
ngaba muri kindi gihe
mu kindi gihe gasaka kuvuga ati none uyu muntu byagenze gute kuko ndabafise vrai ndabise abara bagenzi banje sana kera abandi usanga aba baza kuguhanuza nawe ukaje kubahanuza me umwe dukuze kaje gusanga just nzi ko ari usanga umwe wese yahinduwe n'ibihe byiwe n'ugasanga yahinduwe n'ibihe byiwe mucha musanga ntimugihuje ntimugihuje ukuntu mumeze rero bwa bugenzi ugasanga buciye buhera nyine bugahera complete muko nyine
okay
je ni bani baza ko n'ubugenzi bwa vrai muragerana ahantu mwumvikana ko mutumvikanye ugasanga hari abagenzi bafite ibintu badahuriza ku mwana abagenzi nabagenzi ugasanga dufate nk'akarorero ari gusanga nk'umugenzi wawe dufate mudahuje par exemple nabije ndivyo mu masengero mudahuje ivyo mwizera cyangwa ugasanga ariho ningezo yawe canke zawe adakunda mugabo n'umuntu wawe ugasanga kuri iki kintu ubuzi yuko réponse yiwe iri direct kandi nahindura kuri no position aringa mugabo ntibice bisigura ko muca muhebana aho ntindi
bon nivyo vraiment just nibaza ko aramutse agiye ngo nokura ko mutahurije iki kintu canke ukagenda ubugenzi bwo ntibuba bwari buri that much real buri hehe cyane uko sima ko mugenzi ngo muwe muri obije gukora ubuzi bumwe mwirirwane dure ndiye dimashaka kuba ucuzi batanje nanje nkurangira nirirwa hariya mu biro office ndiko na muri banki ngo asanga mura bagenzi cyane
kandi ntabyo gugufuranira ngo nta mwanya kimaye tuya ubuzi valeur yawe that's why namuvuze ngo hariho ngo mu ami de saison hariho nk'umuntu mushobora kuba mwara bagendesha muri maternelle ari maternelle mukaja muri primaire mukaja muri secondaire mukaja no ku mashuri atandukanye mukaja mu kindi gihugu ariko still akaguma hari ariko ko ari abandi wagiye uraronka imbere yawe canke inyuma yiwe atarumwe mu kivugana bisigura urya sigaye niwe aba ari wa vrai niwe aba ari wa vrai kuko ntibikisigura ko mutashkwanye no ago rero murashkwana vya vre bigahera ukwezi kose
ya hari nabandi mureka kuvugana kubera ku inzira zanyu zitagihura mugabo savansi tugusa nyene muri sacre yawe ntakirimo
erega umuntu arinze urinze umukura mu bagenzi wa nuko bayaragiye nabe ntawe yaragiye je ngo bivanye nuko ngo nuko mwatangukanyizwe n'ishure mwatangukanyizwe n'ubuzima oya nonde aba yarakwikase nyene nako ubwatsi umuntu uyu muntu nibiki ashaka iki ubwo bwatsi rero wewe hakutubandanya tugirana ibi fata inzira yanje uwo nuvuga ati nako mu bagenzi banje sino baba hari nyine bakira muvugana n'umura bagaje amasana mbwo muracakundana muhuye muratera inkuru karyo
abahungu n'abakobwa nabo bahe bagira hypocrisy cyane gusumba abandi d'après toi
agira avuga bakobwa
bose barayigira bose barayigira ya si kintu gifata abantu kanaka cyangwa kandi abahungu barayigira n'abakobwa barayigira
okay gadufate basi ko uwicaye nko mu bahungu ukagira deba ku bakoga abakoga bari hypocrite abakoga bafite urusaku lalala shaka ufate ubivuge kujya ntufate ko uri mu kiganiro ko ari bakoga ubivuge kujya mpara mu bivuga
sinzi ko novuga ko ari hypocrisy mugabo ntacho dufana namwe bra eh murasinge ne mumeze natwe tusinge ne tumeze
ya ejo mudiko araga urazi igituma kora umukobwa kujya bavuga ngo turavuga cyane ntushobora kugira umugenzi atari umugenzi sinzi hypocrisy ahantu hari ikintu uba ukimurondera ko bisigura nta hypocrisy irimwo hose ndacana murondera ko tuza turagirana ikiganiro naho ntakunda ingene ameze ndacafite ico si hypocrisy ariko ndamwase vya vrai ya hypocrite ya
hatanye
sikanda musiga nyamwa abakobwa turi direct je
voilà
nukuru abantu hari bavuga ngo abakobwa bari hypocrite on n'est pas hypocrite
mugabo n'abahungu nibaza ko no nta bahungu urumva bashwanye
abahungu kujya muhoze kujya mutavuga kujya muva muhurira mu kabare kujya muba muhurira kumarigara ku kazi biguma yo hitimi hirago haguma naba arakugiriye nabi yo hit antuka ni 10% baba ibiri bavuga ati turahejejeje nawe
oya nibaza ko bamwe
bamwe umukobwa n'akazira gahindu
bamwe bamwe
bose jese ngene kose zotrahura mujya building ndabihebye ndahebye akazi
urumva
jotoje
bamwe bamwe barafite ingene babi manifesta sukunga donc nitko cha tubi manifesta nka kujya kwanyu ngo nyine you know tuvugire hejuru kujya nyene ngabo umuntu utakimukene cyangwa atakigukene arabibona cyangwa nawe ukabibona
sahabye mugira vraiment
abahungu sinibata
muzohura mwitane bro musangire mafanza
ngo bakoga bankana cyo arakumva
abakoga bankana asha wana nkaje ndabonda nka grade ndashaka kumusama magimo gabagenze nka barinde batana bantu bara mutose nka murenga
ego umukoga ni kwameza
nka murengana neza alive akabibona ko naramukije abandi bose we namuretse
bro mambo kugera kuja abandi
no jeni baza bonge sinzi ko bon ni vuze kwerana
okay kuri wewe uranje ndomwasi wawe cyane narabaye umu enemy wabo nicukira bagenzi ndicaranye twese nabagenzi bawo ndamutse
tutarashika no nga nta kintu cumba baza unkoreye hamasinda kikubwira mfuma ndeka kukubwira je ndabije bintu wagize sivyo
okay twarabivuganye ko twaravuze ati tipe biragusha jewe j'avais mes raisons nawe tisawa kusanga tuvanye nabi nyene
ego bige donc bige nzengaho ni wazayo uko umuti ne peut-être ngiri anajya muca mushwana canke mukaca mwaje sukundi ku numuza kubganje umuti sukono ca ndabigenera
eh abahungu barafite akantu ngo jeke ngo jeje ndabiheba ngo muri kumera na kasinza
Here we have Rem.
Nakabara cha hindu.
Kubaja mukunda kuja mukabara ukabaza ati hagendaye wa muntu udamutumvikana cyangwa ngapfuye ibintu cyangwa ngwiye. Man. Ubu bare ni bwinshi.
Ucuhindura kabaye.
Fumuja. Yeah. Fumuja.
Ni wa Kevrem.
Kumuna ja you know apana ko kuganje ni wazayo uko gushkwana n'umuntu hejuru ukagira iki n'abantu tabaza akabona wajya abantu nta trava ni waza ko ari yo devo ya nyuma. Iri hasi gikurikana
kukwandagaza na nk'umuntu akwandagaje
ane ikigongo kubera ko numva n'uvume ngo neneje ariko arata kubera ko fate suppose ko ibyo aravuga ari byo yari kuza kumbwira hama nkamusaba ikigongo cyane nkamubwira byarashikiye sorry rompa urazi ko na sorry abahungu itava ndize ndayivuga n'ukuri
ibi yavuye kure
ugabo izuye neje arinze kujijari cyo gayo ndamwumvira ikigongo ni nka kujya ku muntu agutuka
hari kindi ingorane abakobwa bakunda guhura nayo ugasanga jewe umuhungu wakundana naho zintawe nkunda canke naho yarababaje uwundi muntu kandi ndamuhanura huzi mureke ujye n'ikintu n'umuntu mu bintu zofararara eske ibyo bintu nka wewe bakababwira umukopine wawe bakaza ati umukobwa akabwira nk'umukopine ati type ntaryoherwa type afite mudiwe type yarababaje umuntu type nta mafaranga afise uhanura iki nk'umukobwa akabwirwa ibyo bintu kuko abakobwa benshi barakunda guhura nabyo twasanga
arayivuye iki uwo mukobwa oya tanke umukobwa ntaramushira mu nzo era toujours iyo droit yo kubi kumamwe canke kubiva ngo mugabo nibaza yuko ica mbere ni zera nuko abantu barahinduka urumva
uremera ko umuhungu ashobora guhindura uremera ko nka wewe ayo mafuti baba bakora kwagereza si warayakoze nko ku ex wako wohinduka ko rwo umukopi
abantu barahinduka na jewe ndimwe urumva ya nibaza yuko abaye wise abaye umunyabwenge yove ifya ku ivyo bintu abikora avuga
ari byo naho ati jerekana mutungu ko no haboregwa naha kubitana naha ata amafaranga afise
oya kamem je nvume ngo asanze ivyo bambwiye ko ari ivyo hama
akabiguma
akabona yuko ivyo bintu abiprojese baba na munze bizohera babaye no yanukuri
niweza ngara babiguma mwakagiguma barakagira na mariage bakavyara bakaguma
no tu sais une chose non tu sais une chose là où tu vas avec ton cœur il faut y aller avec ton cerveau il faut que tu aimes bien d'aller
donc ugiruka kuba
ukaba resona
namushatse ubwo yoko abagabo cyangwa aba type tubona ibyo byose nadondaguye aboregwa agwana amafaranga afise adakora ntibapfubagize mariage
oya jewe ndizera yuko hari abantu bafise imitima canke karakter canke ukwihangana canke ukwizera
canke gukunda wewe ntiwemera urukundo
yorurabahowe.
Okay. Kuko ubunere ko kucyubwira ngo
gusyavuye
baraye isitse.
Oya ha. Ifoko urazi gituma navuze savo ni kubera ko ivyo bintu bamubwiye ari byo. Ifoko arabumu. Akangaje numvise ibi. Eh? Hama eske nivyo. Hama sanza ari byo sirema mukunda baka byicarira basi. Arabanyarwanda bihagurukira. Donc
Jansena. Et tu twicara abanyarwanda.
Kibazo abanyarwanda bihagurukira twe tukacicarira.
Kandi kwishaje byoshye.
Urumva
Jansena. Eh mwacicare mwagihagurukiye bikanga.
Ah kamemo bon chini baze yuko.
Nika batukubaze wowe kumukobwa. Siko.
Uratse kintu kimwe. Eh. Ijambo riki giwa. Mhm. Naho nari kwatse. Umutima. Umutima ndikomvuga urukundo amasentiment bimeze ukuntu. Mhm. Nje gituma ngarutse kuri bya bindi yuko hari ibintu udashaka gukinisha. Mhm. Urashora kwirotruva usigaye ukunda umuntu. Je nkunda umukobwa cyangwa umukobwa akunda umuhungu. Umunyamafuti twese tuzi uko uwo muntu ntashobotse.
Hewe bose barananiye.
Ntashobotse. Mugabo tellement yarabibonye hamaratangurira byisigurira. Hamaratangurira mubonesha andi maso abandi babona bashoye abasha ni mu munsi.
Ngo lamore ta vie.
Ni umukombe na okay mugabo urabizi uko yarakubise mwene wabo ye arakubita mama wiwe n'umuntu yaramene ibidaje yaragiye nkuye kuva. Urumva hari abantu bameze nka neje ukabona invitation za sosko gapya free agiragire maye mugabo urumva se ni hahandi umutima turemwe mu kuntu takugira nta muntu adashaka gukunda undi muntu ikibazo cy'umwanya mugabo rayi foko jana server ya mugabo kabwa okay umushaho nje ndawushize nga urya muntu ameze gute si je mu project avec cette personne mu myaka imbere turi mu nzu turi babiri sikona 10 ans izohera 20 ans nzoba afise
ubuzima
ya si un peu kuko urashobora horacio shaw jendi dimwizera ko horacio shaw guhera par question ya principe na ho mutima wari wumva yuko warukiye mukuru parce que les émotions bradinorise voilà
donc wari muri babandi bavuga ngo umuntu ashobora guhinduka hari n'abandi bavuga ati no umubwiye ko umubwiye kubizi ntazopfa hinduza
oya umuntu arahinduka umuntu yabayo
ne abishatse arahinduka kuko narandika no kumuntu abakaramutwara
ego kandi
nawe bivana aho buri kuramutwara
ya kandi je ndizera yuko umuntu ashatse guhinduka arahinduka sindi muri abandi bavuga ngo je navutse uko ngo wacu tumeze uko oya hari abantu bahinduka akagikorera ko mpaka ha gushkana haba amelioration fwad
kandi wadza ko twe tuti controla umugani wa hoziva naho umuntu ari karakujana hari umuntu uvuga ati akana forsa hari umuntu uvuga ati uyu muntu mpinduke kobe ni de kuri jewe umugabo asanga werere mera ko abantu bahinduka
ya je ndavyemera bara hinduka vra
kuta sana mutavyemera
no jewe Joseph bira
sindi ko ndavuga ko umuntu ashaka guhinduka gushkana naho aba
oh yeah, normally perfect. On est loin d'être parfait.
Urumva mugabo ameliora kuko ikintu je nizera ko ikintu cyose iyo ukinuhishije kiratanga resultat. Kiratanga resultat. Ikintu cyari cyo cyose cyaba kibi cyaba cyiza kuko habitude zira créer comportement.
Okay, oh Jeff's kibazo comme turi muri girlfriend shaka kukubaza c'est quoi une fille kuri wewe ama caractéristiques ubona ko akogameze gute
se kwa
dam aba nka badam ubabona gute canke bameze gute nibi canke nibikukunda cyane ku bakobwa nibiki udakunda ku bakobwa
reka mere kuvyo nakunda afise du caprices twinshi
urajeneralize canke ubuze bamwe babo
bose bo du caprices chatse kuvuga ndiko ndayibona nk'umuhungu urumva ari ubona ano urumva mugabo niko bameze urumva biri muri byarenze uvuga guide bo urashobora umuntu arahinduka akabya accept ati kumbe bameze kunuku mugabo ndakunda nyine araba meditation nyine ukuntu aho vrema bubahwe mugani ura
uremera ko tura meditation gusumba bagabo
ego
wow
ego vrema koko
hala do mars
oya aho nta competition bavre aho kuko uyu umuntu ashaka kugira programme zitatu zitanu mu mwanya umwe akazije hazose sinibaza ko je nobishobora
nizo mu rugo cyo zishira nizo muri couple yanyu muri aguma yibuka utuntu anniversaire cyari twamenyanye abahungu nta nakiyo musatu
eh voilà twegerumva ndakunda
ukuntu biramaze gushuka ibagira anniversaire mu copine wa
Era
alfa uko nazi
oya je ndavyibagira niyo wanje hari genda yikangira hahisigaye misinga
ya ni hahandi usanga ni je twebwe cyo tubonwe ngo nubu caprice biki nibiki ugasanga ubiravye nabi ukabonwe ngo ari kwagira ibintu too much ugasanga nk'ubu mwege muraza amadeta yagushika naho usanga umukogazi byari umuhungu yamwandikiye message ya mbere
Ngusi dura wari wambaye gutya ngwicyamire ngo wari wambaye gutya abakoga niko
tumwe. Yeah, Zefreme. Eh? Mugabo.
Jengira meze nk'abahungu byose nta kimwe rigana n'ibo.
Eh, ugasanga rero nk'uyo rero yacyagwa ku muntu nkanje kandi ngurumva rero ugasanga wibagiye ngo anniversaire yiyo ugasanga umva iba ari big deal.
Mugabo twa abahungu bameze gutya kandi umuhungu agiye muri detail. Eh, araba pire gusumba umukobwa.
Bawa.
Umuntu nafengira turatandukanye. Wewe ni wari amenye
cyose
bwose. Je we nanje ndi ni wanyibutsa.
Hego kandi bijo mudiko byoshye
yari umuhungu yibuka
tumwe detail wa muhungu wambaye hotel ipenganye shuru no musi wapivera murabikiwe haye nundi urinda usohoka umukahura muri ville ahaguma kugira kubere ko murabikiwe
aha jere yanje nuko nyene hora mbesha
ngara kubesha ko bere
niyo nanje banze kombi
tipe uri umutipe atanga ama compliment umugabo ufite umukopi
saje ndazitanga no kubagenzi banje ya
igiye wari umufise waratanga ama compliment abahungu badatanga ama compliment badatanga compliment umwe guma yihagaze ko atavuga
uyu sanga afite ukundi kuntu ayitanga kwiwe as a façon
Jean hiza imbira nk'umuhu uti ntiwabona umuhungu ataguhaye compliment nuko ababigenza gutya ababigenza gutya
hariho nibaza ko ibyo bya muri moye yo gusho yo kwereka umuntu ko umukunda hariho hari utanga amakado mugabo kugira yuko wimakiye neza atabyakubwira
atabyakubwira mugaga guhakaga kagwa kadaruja reve
cyane kandi nawe kubira cyane ugasanga ari yumvira amaze gutohoza utuntu ku munda akutwa kuja kuraba movie cyane
oh movie si Burundi
eh
harabuzi nka mu Burundi
bagiriki
batukara kopira ngora te kuri film
bo natanze example
mvuga abahungu bafise keya batanga ama compliment bagira tukadore na mashima ntaba yarabaye ino canke naho aba yaragize umugenzi amuhanura tabaye ino kuko mega barundi ngira je ne khadize nani mumbaze abagabo na shingane babe afite abarundi turacafite ya mind ya kera kuba kanka basokuru ba même papa mama ya twavye bacu barasirimutse kwaje dufate za ya ane ya kera macafite ya mind umugore ndambwiye ko aberewe yari sansa kubego so kuki ndabimubwira ariko uje umuntu agomba ari muri shushu aberewe shushu atesa nawe yarabaye
oya
jewe ndatuko tabaye yarabaye
nenda kubaje none abimbyiye ubimbyiye ko mberewe
umutipe pa
bangine d'abord ko hagoze ko rige twe umuntu usanga ari kare abagira impression les gens
mona umutipe
wakundana wambare neza abone ko wambaye neza tugacu wimaragura gacu n'umuntu higeza anakuromarika ko wambaye nakantu gashasha wambaye nakantu
wateye bacha babita ama caprice
urumva
amakuri imana yaturemye
oya niko imana yabaremye yone nibagiye nakujya kuntu mu mushaka ngo tu devine ibintu vraiment tu devine ibyo
mukunda
yo tu devine ibyo mukunda tu devine
cyara kubwira ngo devine ati
oya ari bintu par exemple uca umvume ngo habaye akakoshaje cyakwishyurate ngo wari sanse kububitse atabyo wambwiye nushaka donc njyawe mu ijoro ndabirote basi
hari igihe mu byirengagiza mugabo biboneka hari igihe ubyirengagiza biboneka
par exemple nk'umukobwa mukundana aragiye muri salon ari fisokoje meze neza umutwe wiwe hari ico kintu ko nitwa aho arambira ko ntesa vraiment kuko no muri salon babimbwiye abandi badame twa twicaranye tonga ngam kacha muhura ibana akushikije ku yindi nkuru y'ibindi bintu kuko no
arambira ko mbere mu mutwe
yabibonye hama ugasanga muri mentalite yiwe none je nabibonye we yavuye muri salon yabibonye na kome mugasanga ico kintu mugipfuye kajuga abakoga barasarisha friend
oya mugabo birumvikana nze no
shaka justement niho mvuga ati hari ibintu tubona nka caprices mugabo munyuma tukatinduka bwa boni ko baremwe nyene na
kwa kimuje ta caprices kare na mega abahungu
wareke mbaze gete nda kubaza nkubunye nkubwo nka rasko aberewe mushuki mumbwiye ta kintu muravuga
nta bimubwiye arangi muhasha
voilà nako iki twa tubivuga
nta bimubwiye arababara kandi aguma ano akanda goma ari muri ka kantu shano musi ntambwiye ko mbere shano kandi nawe hari gihe atahora bikubwira none namwe murasima caprice uramaze kubona umuhungu yambaye costume akabegwa akaca ni ndataha atamune mumbwiye ko aberewe ngira ababara wayiguze watesheje
oya bon sinzi bivana n'umunye bon jinda yambaye ndava
mu kuberewe abikubwi
je na harita muntu numwe yo yimbira mbwa bakameme compliment na numwe igwana
erege kiyo baje no gusanga
just ma nta numwe igwana yaba batipe baba bakobwa
dogre moi mwishaka ko I hari gihe umuntu yari sansa kwibabwira atayibabwiye
erege biro mbwa nuko biro logique
ibaze
ubibara barahantu hose cyangwa mwambwira ubwite wafunze tambara neza ahantu ibaze wa muntu rero ari proche yari sansa kwibona ngira ngo ukiri kure
niho nicyo kitumara tanga ndabwira ko ngenge ntacu dupfana frère nukuri ndabatahura kuri iyo
rege on est la pause complète nukuri vraiment dore ugira du complétane
pana vraiment mwebwe
na urumva ko hariyo nabahungu bameze nkatwe nk'umutipe wiwe Mwe nabona umutipe mu mutwe. Niyo Canada tani.
Je ndagahunga mu mutwe vre.
Eh sinari ndabitse ko ariko ameze mugabo urumva he. Kwari kwivuze na navyeme mugabo gutanga compliment. Bo je ndabikunda vre biri biraryoshe kugira neza umuntu kumuvuga ko majambo meza yuko yaberewe yaberewe.
Eh. Urumaze guhura n'abakobwa babiri bagwanye. Cyangwa bashwanye.
Guhura n'abakobwa babiri bashwa.
Cyangwa bariko baragwa. Tatabaze guhura nawe.
Ndabitse mu filme vre. Sindabona umuko abakobwa aya fra
kandi barabage
havyo nibuka fra aje nibuka
kete barabaze gura
ya kesha ni bina mama
ibyo amamwe
ndarawe mutagwanye ndababara ndakundi ngwano je
ewe nuko bazana my girlfriend akogwa biri bagwanye kandi ndabakene badu contact urumva baza batubwiye ati mwanyaje yabo
of fait ubu twanahamagaye n'umuhungu agerageza gutahura abakobwa ponze twavuze ko yaba yose uragerageza gutahura abakobwa ediko rero ubu dukeneye umuhungu
abakobwa
qui porte volonté avuga nabo abakobwa
avuga nabo abakobwa
bana ivyo zose type yagera avuga we wacha bi contredise
kandi barahari hari abakobwa abahungu bafisinge sembye ko tuvugana
yego vraiment
ni budukeneye nk'abadira azira zinavuze nta nubwo twibrose
abakobwa kwe
nivyo yavuze muri debat twakoze la fois passe vendred ngo ndababwira ngo kwabazi bari brose ribat
oni baza ko yabishizemo
ahise ari abahungu banka bakoga vraiment hakaba
oya ura bon kwa nkaba nibaza yuko
apondi kintu cyose abakoga bakora baraba
basinzi
jewe sinkundana kubera ibi n'ibi jewe sinshobora gutahura ubugenzi bw'abakobwa kubera ibi n'ibi jewe sinshobora barahabaho
oya ubugenzi bw'abakobwa nanabwiye hariho amari minti ubaye honete avec toi amwe ko ushaka kuba ubusi yindi migambi bwabo ubugenzi bw'abakobwa bukwiye kubaho limite
Mukoga n'umuhungu
mugabo hakaba wa wundi yakunda agiriye agafebre mugani ura akariwe biboneka ko you know
ya aje hejuru kwa meme
ya je prefere kugira abagenzi b'abahungu kurusha abakobwa
kubera
ko abahungu nibo ntaho kurusha abakobwa
abakobwa nibo gutaho
nera wenyine na pamela na keita bonye nabandi bose zanga tudatahurana nyene rero
bona kandi yo mind trace bakoga ngo cyako no gira umugenzi w'umukobwa ngo rafa ngire umugenzi
umuhungu sheri umuhungu numunaganye ana nka tipe ntaguru mu besto ntaguru umugenzi sana mugo ndashaho guhamagara ndashaka tuko tuganira tukaganira ku kintu ibintu nkene biri serie urumva kandi tukava ngaho dutoye nto ufashije gutora inyishu ikibazo mfise kandi ntuje kunyaraza ngo kuvuga ngo zitwavuganye ibi nibi ariko umukobwa munami
yeah
uzosanga ikintu mwavuganye kigeze hari yanye
utanze abakoga abakoga murinze mupfa ikintu menya ko amabanga yawe yose
asha Facebook rero iyo je rero kuntu emba numba mana we oya ndo fuma pafa kugira ngo izewe nkukora ku mungu naho muto wabagenze ubwenzi bwohera mukavana karema ne musegundi
ni bimwe ofese twavuze abahungu ntibinjira muri detail
voilà
ikintu kiraho kiraho kiragiye
ntibyo kazi umuhungu afise umunwa
barahaje kandi
mu barahayo babaye benshi kandi muri iyi minsi rero babaye benshi abahungu bafise
babaye benshi
bakobwa bafise urusaku shaho
babaye benshi vraiment gusuma n'ukuru
ntabwo ntabwergi
gusumba
bojo ya bon sinen David bon ngani kwera je na abantu tuba dukunda kuba turi kumwe hari imyaka myinshi ni babagenzi nyene ni babandi urumva
uzugi yoro sans muzoyo
uzagira aho ngo wasigavuga kurusha abakobwa ahubwo tukugira boyfriend
tuzagira girlfriend boyfriend
tuzara ahubwo anyway hari ho umuntu ngendikiye ngendikiye kuri Facebook we greta ambye ko dafite umugenzi urumva umukobwa
ari umukobwa
acha mbira ibintu byinshi
turamusabye azoze mu kiganiro cyacu
tuzomutumira tutubwira impamvu atafite umugenzi urumva umukobwa umva yego twe mugenzi wacu mbwara mugyoheye kuko twe dusaba genzi tutarumva kera ngo wewe byaranze ko agira umugenzi w'umukobwa kubera ibi n'ibi n'ibintu yabagiyemo nabo urumva
twe gutara burya twese ntitwakuze ku ntera arano usanga ifite ama background ateye ubwoba ugasanga kuva icyo gihe peze asinya kitano cyangwa hari ibintu bya basque ahantu gushika nubu ariko akimeze donc il faut gutahura umuntu uko abameze kose sans toutefois kumushikikira muri byose
ego niba kandi ko abantu bakeneye soutien kuko nta muntu atamaye tawagira umugenzi
nta mugenzi n'umwe afite cyane nta mugenzi
n'umwe mukobwa afise
asaba ahungu kwa mabahungu
barahari abahungu ntavye namubaje gusa arasa n'umuntu akeneye umugenzi yaramubuze urumva
turamusabye nawe nazoze atubwire ito
nimba ari yino mugabo
nimba twari benshi
ndamubaze ko ari
yino
ego cyangwa nimba tuzike mani mihoya cyose batorondera abantu bashaka ku
ego trend kamunsi muri
bashaka kuturondera kugira bashuje kutubwira amatema yaje yabo babayeho namba uri mu besto n'umuntu jamu mfitanye ubwenzi nk'abanya nko turonde tukoreshe girlfriend cyanke mwarashwanye ure turashaka ko twabuze ko dukeneye haba harimo n'ama drama muri girlfriend turakeneye n'ama drama kuko abantu hari gihe bashwana nko bavuze ko ari byo wa mama mugabo hari abantu bazako bita baho
batsiko tabantu bashwana
bagwana ngo bagwana arabakobwa kumvega niba
ndashiraho nimero yanje nzenda wabwira umuza kuraba mutemera telefone barahari cyane gose kandi abakobwa biraryoshe kugwana ko ucisha buri cyari hehe bon ama points twageze ko mwayumvise musike commentaire yanyu muvuga ati tipe yaha agenza abakogora umuhungu birabaho mudusigure n'impamvu bibaho tipe yabwiye ko bitabaho so umu girlfriend biwe kuba mu best kwa
kumbese
ko wewe ugira mu best ufise umukopine
oya
vya eh uvuga rero ko bibaho ataza bidusigurire atubwire ko amaze no kubikora kubivuga biroroshye
kandi ari gusanga arabandi bikunda mvuga cyane bibaho
bari prudent rero gusumba bari prudent gusumba
bo Jenny vugiye
abwo arabandi usanga adashobora kugira umugenzi w'umukobwa akora ko hari ibintu byamushikiye byamubaye kubera kugira umugenzi w'umukobwa nawe nyine turamukeneye atubwire umva ko afite na preuve je mpamvu nashobora kugira umugenzi w'umukobwa nuko hari ibintu byambaye ko igihe natanze kugira umugenzi w'umukobwa umva oh urabeje
cyo kimwe n'umukobwa adashobora kugira abagenzi babo atubwire igituma nka Jayo nta mugenzi
w'umukobwa nzo gutumira rapa prochaine utubwire igituma dusezere na
ego tubasezere ngo tanguye
bon kandi abasezere twinwe twa mwaryohewe na girlfriend y'uyu munsi tukare kumwe n'umuhungu bien sûr kandi si mu pede
oya
mvuze ko twavuganye
kandi yatubwiye na girlfriend agira girlfriend kwa ba ukurara kiganiro uratubwira ati ni jewe yabeshe
okay umu girlfriend yo turakeneye commentaire yiwe ga munsi nje ndi girlfriend wa type hama dusabe na pardon ko twatumaze igihe tutabaha girlfriend abamaze bagumaba inyisho zawe ubumwe nza turabaha at least basikunzwe kundwi tugira
ya inshallah
ego si
girlfriend
nkakoze kunumira abashe byari biryoshe gusa biranyarutse
cyane gose tumaze ngira nka inner trans
ibaze vraiment nkakoze
ubinyemba binyarutse imaze inner trans
binyarutse kubera yari sujet iri intéressant
Imana ni adufunde za Instagram live.
Voilà.
Twishura ama commentaire y'abantu.
Tugira kuri Instagram umusumo.
Sawa. Yeah.
Rita sezera nawe rabantu.
Murakoze cyane mugumane natwe kuri Siren Vibes ni girlfriends.
Bye bye.
Siren Vibes.
TV.